N'eziokwu eziokwu, ndị Igbo bụ ndị Chineke kesiri wee kee ha ọfụma. N'ala Igbo, ndị Igbo were nnukwute mmụọ. Eze nwanyị na-aza ndị Igbo ekpere n'ụzọ pụrụ iche. Ofu ezigbota mmụọ dị ile, eze nwanyị kara aka na-enyere ndị ụwa aka, ọkachasị ndị Igbo aka ugbu a, bụ eze nwanyị Owokiri ọjọrọwụ nke dị na Ugboka na Nkanu East n'obodo Enugu ugbu a. Maka dịka eze nwanyị ji bụrụ nwanyị obi ebere, dịkwa ike, wee na-aza ekpere, aza ndị Igbo ekpere na ndị ụwa dị iche iche, ya mere ndị ụwa ji esi ebe dị iche iche na mba ụwa niile wee na-abịa nara ngọzi ha n'aka eze nwanyị Owokiri, oke nwanyị bi n'oke mmiri nke dị n'Ugboka na Nkanu East n'obodo Enugu kpọmkwem. Ọkwa maka nke a ka eji zọnie ije wee jee wee fụ wee nụkwanụ ya n'ọnụ aka eze mmụọ ụmụnna bụ ike, ya bụ aka Jiọfọ, eze nwanyị Owokiri n'Ugboka nke dị na Nkanu East. Ọ kọrọ anyị ụfọdụ ihe dị iche iche, anyị nụkwara ihe dị iche iche gbasara eze nwanyị a, nakwa ka o si dị ile, nakwa o si enyere ndị mmadụ aka, nakwa esi abịa site na mba ụwa dị iche iche eje ebe ahụ ugbu a. N'ezie, ebe ndị ụwa na-agazi eburu ike wee na-anara ngọzi ha ugbu a bụ n'Ugboka na nke eze nwanyị ọjọrọwụ nke dị na Ugboka. Saponti, gee ntị ka ịnụ ya n'ọnụ ha, wee fụkwanụ ihe anyị na-ekwu maka ya.
Ọ bụ na mmiri be anyị nwaga anyị na-eje na ọjọrọ ụba nwere n'anyị mee ọ bụ anyị
mee
ideju ụlọ ọ bụ ebe anyị na-eje n'ime ebe a n'okirikiri ka a na-agba ukwu osi na ada anyị elu
nkiri ka na-eme ododo bata eji enyi ozi
ọ bụ anyị mee.
Ebe anyị na-abata bụ Owokiri, a na-akpọ ebe Owokiri, ebe eju eju. Ebe a bụ ebe eze nwanyị bụ. Anyị na-ebu Ugboka niile, ụwa niile ji mara ya. And ọkwa na mụnwa bụ ya ka Jiọfọ duwu na-abata. Ma ndị iche eso m, ebe a ga anyị na-abịa. Na-abịa ekene, ibe dị anya, anyị na-abịa n'ọgụ. Ma mmiri. Ebe na-agbata mmiri a enwe ihe ọ na-arụ ma nkume ebe a na-egbu azụ ebe a ure enwere ihe ọbụla bụ ihe rụrụ arụ a ga-eme ebe a.
Ebe a bụ ụlọ ịnọ ebe anyị nọ ebe a bụ ntụrụ ụba. Onye ọbụla ma na ibe na-esiri ike, ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị ma na ibe na-esiri ike, ya bịa ishe n'Ugboka kpakpando mmiri. Ebe a bụ mmiri ngozi anyị nwere anya nwa anwụ nwa anyị na-eme ọ na-agwọ ọya. Jee obodo oyibo, ibe ọbụla ije n'obodo oyibo, ibe sheli gị ike, gbakwute anyị n'ishe n'Ugboka, ka emeli gị, ka anyị kwe gị mmiri ngozi, gị nwụọ, arụ dị gị mma. Ọbụla nwunye gị na-atụ ime, nwunye gị na-atụ ime, ikwuru anyị kwe gị mmiri, nwunye gị adị ime. Ibe na-eshiri gị ike, esizi ekọta na gị, gbakwute n'ishe n'Ugboka, ka ekwe gị mmiri ọjọrọ nwa obezi nwaanyị. Na mmiri ga anyị nọ ibe a, mmiri ọmụ, biko, ọgwụ ga abịa, nwoke ọ bụ nwaanyị. Ihe ọ bụ na ime na-esiri gị n'obodo oyibo esizie visa gị jewe ebe a ga ekpere gị ekpere ga ekwe gị mmiri
ọjọrọ
ka ị were eje ejire gị mma enyi mmanyị na ege mmiri ga na-egwu ebe a na-asa ahụ na-egwu mmiri bịa na ụmụaka m okenye nwere onye ọ na-asọ ọhịba ịbịa onye ọbụla nwe ike mbịa. Ihe owu ọrụ ma ndị ọcha ndị oyibo na-abịa eze mmụọ eze mmụọ ga m na-enọ ebe a onye bụ eze mmụọ
nwere ụdị anawa abịa Ugboka mba ihe owu ọrụ na-abịa ebe nọ obodo ọbụla na-abịa ebe nọ enwere ndị ọ na-achị na ya ekperu ndị a
mba
abịa n'ebe na-eke ewu mmiri pụta enwe ebe a na-enye ehi ekwesịrị. Anyị bịa ebe a enye ngwa ọbụla ị chọtara.
Anyị nwee ike ije ebe a na-eje ebe a.
Ọ bụla nwere ya nwa, ya nwa na-egwu mmiri egwu, ruo osimiri ka anyị nwere ịgbawa.
Ojoro Owokiri.
Yes.
Eze wan.
Yes.
Eba bo oye bi eba.
Yes, e wa wo. Oye na ya oya. Oye oya din na bi eba wo wa wo.
Wa lo we lo we.
We lo we. Yes.
Are mi. Ka je se fo eba ha na ye anu. Eba eba ka eze wan na we na
apa. Eba be ju na. Eba wo me.
Mwele bo bo na.
Wo ya bi eba. No bi.
Mo kuta di wodo. Ma everything be eba. E do le nso.
Are mi. I just have for a banner and
the babu pampa. What I walk or look at a sin saka morai.
Those are bump pampa.
Pampa.
And I don't
see the bell. The son, you have an anazo. Mam pampa, I doubt to say to the tag would you quarrel way, booby. From 999 years. And what do you have on? Bam, 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 bam,
bam, bam, bam, bam,
bam, bam, bam, bam,
bam, bam,
bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam,
bam,
bam, bam, bam,
bam,
bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam,
Eba,
we are no one
before John.
Eba, you want your age here at a good
time. Okay, maybe.
You are bad. You can look at that. You watch, I will know, Belach. Yes, you can go to war down. Go to the wars. Go to work around. I'll come and watch.
Yeah, neighbor, we go and
I'm going to go to the church. Mba miria me every time church na bia neba
mari
wa da bi ko jide wo ebe o se ye wo me na
ba na je ke ta be ba na ge
ba na so
ba na ge ga ni
bula mat ni na ga
ba ga na ba na obi e
obi e ga na pata yiwa
o ti sha ni ni bu
obi e ga na pata
obi e ga na pata ga o
eze wan
ola na boko osisi a
ah
mba
eze wan ga na pata
moyo moyo no moyo
eze wan ga na pata
mhm
be ga na pata eze wan ye kene ju
o moyo e ba ga na ga
mhm
e ba bu obi e
e ba bu obi e
obi eze wan
eze wan
ga pata ni re
Una, base and wine, Cora.
Hm.
Oka, Cora, if you said.
Base and wine, boy, and base and wine, Gana, but
a cajol for no labor.
Hm.
Oya, be a quano no labor.
I ain't a better.
Babby Shan, Emmichel, the man who do need him. Go me, I do, old Jim Mukuba now, Gan, the beber on a Mukuba. A bag on a political, and that baffy. Akwa white udo bona ana wushicha na chita aka ni wozo ka dichakwa nozo nka na akwa je michi ebe nka ba aka chief somebody chita ye lijete o nya meke si go nka ya she chita na ya da na aka chief
pass
mo siwa na so no
na ewe ihe oye cho ebe ba gin na gin ka okwusiri mi
oye cho ebe ba I ga chita oji igbo Chitoji igbo
ino
I woro jugo I go tenzu go todo patanku enu woro bia na ebe nu ozo na eso be be ego I ga ewote e de we ki umi I wote ga e wole ki umi edu ni me
ada gba ko modern right lead
ore ma ihe ozo ntori ma bu ka eba asidu eze waya waya na abata ko eba
Why not?
Yeah, no, oh, yeah, but I'm Paji. The non-name mother of Borger. Manobro, Nick, Omecho, Gare, or Napoleon.
Madame Marco Conversa, Jim Milon, Yege, or Taos Yege, Ada Napig.
I don't tell him at our women when this in a Ogu for the Jen or De Ebe Zawaya, the name we hoya and name, Waff of Kega and Aganir. Away him, Oyagan, while Jos Oyaganacho.
Jaganacho, Bo. Eman also don't my guy and Ganama.
Even me, you may
not be a bacon, not
bacon,
eh? Oh, be I don't call my name, McQueen. Oh, young one. We know that. Oh, wine, you may pull you nine on them now. Follow Captain Tajash, a great, great, the wrong wine. Oh, you buy you quite no brother quite so known, even. And oh, yeah, no, you work and look at university.
I'm not abroad.
Adam. Mad or will you keep that chitter mad?
Mad, not that chitter
mad. You
put all Japonia ever.
Yeah, ndiaho bia ewere ka munne hasibia ha were ke bia chitere ya oya ndia bia bagini ka ha geji webi
ba baloso bia wana
yo na ewere na mama
ba baloso bia
ehedu na ye bo he bia
be guloji
enwo ye ban oya ban na ta de nwe problem uti ndu government o de le ba wa shojo rure 2 weeks oku abe na na keta
Kpakpando
even oja bia buy all ya your guy no na where you ko ke o no me cheru we back in
eh oya ga ekwe nkwa
yeah
iho ga me
o me ke she back in eh
back in
eh iho show you no because we dey nkwa ya kwisiri ikwe
ma o ya ji ka ekwe nkwa ai yi ji aka ukwete because ai yi kwete bi ye na me
bi mo ni kwete no no bi ye
o bele bu go gwa le me ni
Okay, I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.